Open this gate.
Chunga usije ukashika mimba hapa kwangu. Ukishika mimba hapa kwangu, utaona cha mtema kuni. Naweza.
Yes. Get to me as soon as possible.
Baby, today is Valentine's Day. Sinabu ninda kazi ni. No, today we school yet. Sinabu ninda kazi.
Hello, Nyaje, my guy.
Mugorino, Simaji.